Now on the other side, the RISE Mzansi political party joined the nation in commemorating Youth Day yesterday. The party was also at the Hector Peterson Memorial in Orlando West. Our news reporter Nomzabalazo Mduka files this report.
IRISE Mzansi ikhokhele umcimbi wesikhumbuzo seminyaka engamashumi amane anesibhozo womhla weshumi elinesithandathu kweyesilimela ngonyaka ka-1976 nolubizwa njengosuku lolutsha. Inkokheli yeRISE Mzansi uSongezo Zibi wenze intetho yakhe ngaphandle kweziko lolondolozo lwembali, iHector Peterson Memorial ezinze eOrlando West. Nalapho ethe ulutsha lusajongene nemicelimngeni efanayo, kwaye ukusilela kokudala amathuba emisebenzi kushiye izigidi zolutsha luzimpula kalujaca.
The struggles today are still the same. That 1976 generation is facing another era of denied opportunities and denied choices because they have to be, and they are unemployed, they don't have housing, they don't have opportunities, their children don't have jobs, they don't have opportunities, and so on. And so the struggle of 1976 is the same as the struggle today, which means we must continue to fight for a more perfect democracy.
Uzibe ubuye wacangatha kumba wokubaluleka kokugcina intsingiselo yosuku lolutsha kunye nendlela yokwakha uMzantsi Afrika onempumelelo olinganayo nomanyeneyo okhuselekileyo.
Siqinisekile into yokokubana ngo-2026 no-2029 uzawubona kwi-council nasepalamente nakwi-legislatures iinkokheli ezintsha zaseMzantsi Afrika ezikwi-20s, ezikwi-30s, ezikwi-40s ukwenzela into yobana ngokuya iSouth Africa isiya phambili iphele le nto uba ibe ngabantu abakhulu kuphela, abantu abancinci bangabi nee-representatives, ibe ngabo abazimelayo ngokwabo epalamente.
Olu suku luquke ukubeka intyatyambo kumangcwaba wamaqhawe alwela imfundo engcono, umyalezo wosuku okhuthaza ukuzeka emzekweni wolutsha luka-1976, ukuthatha apho bayeke khona ngokufezekisa iphupha lokwakha ikamva eliqaqambileyo ukuze umlo wabo ungabilize. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka eOrlando West.